Asante Bendi. Wananchi wenzangu, kwa heshima tumkaribishe kwa shangwe sasa Mheshimiwa Wavel Ramkalawan, Rais wa Jamhuri ya Seychelles. Welcome Your Excellency, the President of the Republic of Seychelles. Welcome, sir. Band.
Baba tuko tayari, tuendelee na muziki.